Siyalambukela ku-promotion ye-Seed Capital yezwe lonke. Ukuze ungene, thenga inhlanyelo esukela ku-10 kg kusitolo se-Seedco esiseduze lawe. Ngena online uthenge kumbe usebenzise i-Seedco app. Ngakho ungasaleli, akubizwa ozwayo.